Itaka iranyishe, iranyishe Moreza umutima Bad addiction, bad addiction Ijwi ryawe riransonga
Oh baby
Siryama nafashe ikinini Ijwi ry'umukunzi wanjye Jambanya ngakire Insanira umutima Amahumbeza agasesekara Urumeza rukanyica Agatima kaguye munda Oh Jambanya ngumwotso Weshe ndwaye mu kiga Ujiga ijikatu Oh bebe Itaka iranyishe, iranyishe Moreza umutima Bad addiction, bad addiction Ijwi ryawe riransonga Itaka iranyishe, iranyishe Moreza umutima Bad addiction, bad addiction Ijwi ryawe riransonga The love of is like the sun Dodo sheyane Umugore mwiza nk'uwarashoze ninde wamubona Koni umwami yangabira namukoze isoni Ma chérie, so sweet, so cute, so elegant, Coco, imani kunda bagabo, yeah.
The seat of mine.
Itaka iranyishe, iranyishe, moreza umutima. Bad addiction, bad addiction. Ijwi ryawe riransonga Itaka iranyishe, iranyishe Moreza umutima Bad addiction, bad addiction Ijwi ryawe riransonga
Oh baby
Ngaho ndeba unyitegereze Burya iwacu turi imfura Urwa Gasabo Turakunda, turakundwa kaza Imitoma, nitwe tuyihariye
Oh, baby girl
Niturabami mu rukundo Ariko turi ibikomangoma Turakundwa kaza, turakirigita Turatetesha, wini wacu Kugabira bihogo Usanga umubanju Usanga ikivuguti wacu zirakamwa Wini wacu turatetesha
Wini wacu
Wini wacu
Wini wacu
Wini wacu